Now, the power outages have stirred up division amongst the residents of Orlando East and Soweto. Disgruntled residents have taken an opportunity to voice out their opinions this morning, calling for the restoration of power supply in the area as lines have been off for 4 days now due to apparent faulty cables. Now, this is all taking place on the other hand, some residents are against the proposed, saying that the community needs to be patient and wait on officials from Eskom or City Power to resolve this issue.
Kushayisana imibono kwizakhamuzi zase-Orlando East ngenkathi-ke ivala umgwaqo namuhla ekuseni lapho beyikhala khona ngokuhamba kogesi osekuthatha iy'nsuku ezine. Ezinye-ke zezakhamizi zale ndawo zithi-ke besingekho isidingo sombhikisho njengoba besiqonda kahle isizathu sokungabi bikho kugesi.
Itholakele idiscoveriwe inkinga ukuthi ukuze ugesi ungabi bikho yini ishile ikhebuli. It's not like ikhona umuntu ovele wacisha i-main switch wathi abantu base-Orlando abangabi nogesi. Ishile ikhebuli bayayilungisa. Ema-group chatini omphakathi basisendelile ama-video ya-circulator. Siyabona ukuthi bayalungisa. Kodwa manje ngiyaxakeka masekunje ngendlela esekwenziwa ngayo. Ugesi angeke siwuthole emgaqweni ngokushisa amathayi nani nani. Ugesi kumele sihambe sekwa-Eskom sikhulume nabantu baka-Eskom, hayi ukuthi kenziwe le nto eyenziwa kanje.
Abanye balezi zakhamizi bathi-ke uma kuqhubeka ngale ndlela okwenzeka ngayo basazoqhubekela phambili nalokho asebeqalile, njengoba bethi banenkolelo yokuthi lokhu kucishwa kogesi kwenzeka ngoba sekwedlule ukhetho.
It's been 4 days now. Ngapha kuyabanda wesiphathi-ke ingcosi kumele zihambe ziyesigela, kumele ukuthi basogole and manje obvious masekuso asazi ukuthi kwenzakalani. Shouthi maybe kahle kahle ngingasho ngithi bebathi sesiqeda ukuvota, sesiqedile ukuvota, shoukuthi yiwo vele ama-results esiwatholayo about ngalo le ndaba leyitakasi. So angazi bathi bebasebenza izolo and bebasebenza ne-Night Chief. So ngilithi find out basitshela ngokuthi ngaboma-11 uzobe sewubuyile fanlag. But if awubuyanga fanlag, ayi ngibona ngathi sizoqalela phansi vele sishise serious manje because basenze ilima labantu.
Problem yakona igesi ne. Gesi ya teng ba e discoverile gore cable ya teng go e tsalang ka yona ne. Mara since from Friday motlakase o losiwe, that's why o bona go le so. Mphakathi o se o teneile because ga ba bone di-result tse e tsalang ne. Since from go tla di-voting motlakase no ntse o le teng ntho engwe le ngwe le sharp. So mphakathi ntho e tenang kore after the election ha re qeta go vote motlakase o se gokela back to square one o tsamaya, ke yona ntho e tenang phakathi.
Ugesi wa le ndawo bekulindeleyo ukuthi-ke ubuye namuhla ngokushona kwenhlamvu yelanga. Ezindabeni zeSoweto TV kube